Uyu munsi tugiyegura kwa kunkino mpuzo makungu zihuza ibihugu zinjiyemo ibitsindo vyinshi cyane igihugu kigatsinda ikindi ibitsindo vyinshi mu rukino rumwe turasubira inyuma mu myaka iheze tuvuze inkino zihuza ibihugu tukavuga gusindwa ibitsindo vyinshi canke gusinda ibitsindo vyinshi ku rugezo rutangaje mu rukino rumwe duca twibuka ubwo nyene urukino rw'igikombe c'isi yose c'2014 gwahuje igihugu c'ubudagi n'igihugu ca Brazil muri mukakaro umwaka w'2014 ahubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'igihugu c'ubudagi ibitsindo indwi kuri kimwe ca Brazil uko gusindwa ibitsindo vyinshi kandi kumaramaje kwashika igihugu ca Brazil mu gikombe c'isi yose cyo igihugu cyari cyatunganije ntivyari bwashike na rimwe muri kahise kuwo mugu w'umupira w'amaguru y'igihugu ca Brazil kuvubayeho ariko ibyo byashika igihugu ca Brazil n'ibitoya atugiranje n'izindi nkino zahujije ibihugu zagiye zinjiramo ibitsindo vyinshi cyane muri kino kinjana turimo ca 21 turahera ku mugabane wa Buraya ahigihugu cy'u Burundi giye kwa gusinda imwe vy'akarorero igihugu cya Gibraltar ibitsindo 14 ku busa ivyo bikaba vyabereye ku kibuga cy'umugwi wa Nice arico Alliance Riviera njyo jyambere mu nserukiragihugu cy'u Burundi warushoboye gusinda ibitsindo vyinshi nk'ivyo mu rukino rumwe uri ku kino nkino muza makungu zihuza ibihugu iyo ntsinzi ikaba yatumye umugwi w'igihugu cy'u Burundi uza mu kibanza ca mbere ku mugabane wa Buraya nk'umugwi w'igihugu wo kuri uwo mugabane utsinze ku bitsindo vyinshi mu rukino rumwe rwo gukurakurana harande kwa kalifikasyon. Imbere yuko igihugu cy'u Burundi gishika kuri ivyo, igihugu cy'u Budage nico cari gifise hokoho yo gusinda ibitsindo vyinshi mu nkino zo gukurakurana mu harande kwa kalifikasyon ku mugabane wa Buraya. Aho ico gihugu cy'u Budage cigeze gusinda igihugu ca Saint-Marin ibitsindo 13 ku busa, aho hari mu nkino zo gukurakurana mu harande kwa uburenganzira bwo kwitabira ihiganwa rya Yaho 2008. Muri ugo rukino, umukinyi Lucas Podolski w'igihugu cy'u Budage yashoboye kwinjiza ibitsindo 4. Igihugu kiri mu kibanza c'2007 muri kino gihe ku rutonde rwa FIFA igihugu ca Saint-Marin carahuye n'ibyago byo gusindwa ibitsindo vyinshi uko imyaka yagiye ikurikirana mu nkino zitandukanye zo kurondera kalifikasyon ico gihugu cagiye kirakina turashobora kwibuka urukino rwo kurondera uburenganzira bwo kwitabira igikombe c'isi yose c'2010 aho muri urwo rukino igihugu ca Polonye casinze ibitsindo 10 ku busa igihugu ca Saint-Marin hari mu rukino rwo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe ca Yaho 2012 aho igihugu ca Pays-Bas casinze cihaniza igihugu ca Saint-Marin ibitsindo 11 ku busa turagaruka no ku rukino rwo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe ca Yaho 2020 aho igihugu c'Uburusiya casinze Saint-Marin ibitsindo 9 ku busa ivyo bitsindo nyene 9 ku busa nivyo Saint-Marin yasinzwe no bubirigi muri izo nkino zo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe ca Yaho 2020 ubuheruka mu nkino zo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe c'isi yose cyo 2022 igihugu c'Ubwongereza carasinze bikomeye ibitsindo 10 ku busa igihugu ca Saint-Marin igihugu kindi cyo ku mugabane wa Buraya kimaze kuba mu bihe byo gusinzwa ibitsindo vyinshi cyane igihugu ca Saint-Marin n'igihugu ca Gibraltar iruhande yuko ico gihugu geruka gusinzwa ibitsindo 14 ku busa n'igihugu c'u Bufaransa igihugu ca Gibraltar carasinzwe n'igihugu c'u Bubiligi ibitsindo 9 ku busa aho hari mu nkino zo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe c'isi yose cabaye mu 2018 turangiza n'inkino zo gukurakuranamo zihuza ibihugu zo ku mugabane wa Buraya zinjiye mu bitsindo vyinshi twovuga intsinzi y'igihugu c'u Budagi ibitsindo 9 ku busa ku gihugu ca Liechtenstein mu nkino zo kurondera kalifikasyon yo gukina igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cabaye mu mwaka wa 2022 aho nitwibagiye intsinzi y'igihugu ca Portugal ibitsindo 9 ku busa ku gihugu ca Luxembourg mu nkino za kalifikasyon ya Euro 2024 ku mugabane wa Amerika y'ubumanuko nta burero bw'ibihugu vyinjije canke vyinjijwe ibitsindo vyinshi buhari ni confederation aho urugezo rwo gukina rwegeranye cane hagati y'ibihugu n'ibindi vyo kuri uwo mugabane mu mugabane wa Afrika ku ruhande rwawo harashizweho sisteme y'ukuntu ibihugu bihura mu nkino zo kurondera kalifikasyon ituma haba kwirinda ko haba inkino zihuza ibihugu biri ku rugezo rwo gukina rutana cane ariko muri iyi myaka ya hafi bitera bihinduka akarorero ni urukino rwo kurondera kalifikasyon yo gukina kane 2023 igihugu ca Nigeria casinze igihugu ca Sao Tome Principe ibitsindo 10 ku busa mu nkino zo gukurakurana mu harande uburenganzira bwo kuja mu gikombe c'isi yose 2026 hagiye mu bihugu vyose vyo ku mugabane wa Afrika ibituma habaho inkino zihuza ibihugu bihura biri ku rugezo rwo gukina rurutana cane kimwe mu bishobora gutuma hinjira ibitsindo vyinshi mu rukino rumwe tutanga akaroro ku rukino umugwi w'igihugu ca Cote d'Ivoire wasinze ibitsindo 9 ku busa igihugu ca Seychelles ku mugabane wa Asia igihugu ca Australia nico gihugu kiza imbere y'ibindi bihugu vyo kuri uwo mugabane mu gusinda ibitsindo vyinshi babitsinda ibihugu bagiye barakina aho twavuga cyane cyane inkino zo kurondera uburenganzira bwo kwitabira igikombe c'isi yose 2022 aho igihugu ca Australia casinze bimwe vy'akarorero igihugu ca Tonga ibitsindo 2022 ku busa harimo ibitsindo 6 vy'umukinyi John Aloisi na Damian Mori yasinze ibitsindo 4 muri urwo rukino ariko ivyo vyari bitoya tugiranije n'ivyabaye mu rukino rwabaye itariki 11 ndamukiza mu mwaka 2021 aho umugwi w'igihugu ca Australia wasinze wihanikirizo mu guseruka igihugu izinga rya Samoa ibitsindo 31 ku busa gushika ubu nivyo bitsindo vyinshi bimaze kwinjira mu rukino rumwe rw'umupira w'amaguru mu nkino mpuzamakungu zihuza ibihugu mu gihe ariko yigina ituma ko rya kabiri igihugu mu guseruka igihugu ca Australia umukinyi Ashi Thompson yinjije ibitsindo 13 wenyine mu rukino bica bituma acika umukinyi gushika uno munsi amaze gusinda ibitsindo vyinshi mu rukino rumwe gusa mu nkino mpuzamakungu zihuza ibihugu n'ibindi ku isi yose mugenzi we bakina nico gihe ari we David Zidrilich nawe yasinze ibitsindo 8 wenyine mu rukino inkino zo gukurakurana mu harondego itike ryo kwitabira igikombe c'isi yose cyabaye mu mwaka 2022 zarabonetsemo inkino nyinshi zinjiye mu bitsindo vyinshi cane ku mugabane wa Asia umugwi userukira izinga rya Guam aho wari mu itsinda rimwe n'igihugu ca Iran na Tajikistan mu kurondera kalifikasyon yo kwitabira igikombe c'isi yose cyabaye mu mwaka 2022 yaragize ibihe bibi haraci imyaka irenga 20. Uwo mugwi userukira izinga rya Guam wasinzwe ibitsindo vyinshi cyane mu nkino zibiri zikurikirana zo kurondera qualification mu mugwi wa Kenya ico gihe. Izinga rya Guam ryarasinzwe n'igihugu cha Iran ibitsindo 19 ku busa, inyuma yaho gatoya izinga rya Guam risindwa n'igihugu cha Tajikistan ibitsindo 16 ku busa. Ntagiye kinini kiyaciye habonetse izindi nkino zihuza ibihugu byo ku mugabane wa Asia zinjiye mu bitsindo vyinshi cyane. Twovuga nka Qatar itsindwe ibitsindo 15 ku busa igihugu cha Bhutan mu nkino zo kurondera qualification yo kinikombe cy'isi yose cyabaye mu mwaka wa 2018. Mu nkino zo kurondera itike ryo kwitabira igikombe cy'isi yose cyabaye mu mwaka wa 2022 igihugu cha Japan cyarasinze bikomeye mongori ibitsindo 14 ku busa. Turangirize ku gihugu cha Iran aho cyashoboye gusinda ibitsindo vyinshi kandi igihugu cyo gisinze Cambodge ibitsindo 14 ku busa mu rukino rwa mbere n'ibitsindo 10 ku busa mu rukino rwo gusubiriza.